Umbhalo.
Khume mune kubhorlane yangitsebe kamkhona le FM kombandela vukazwa nga 14 minutes after 6 o'clock 89.4 kufika 103.2 megahertz FM. Isimune nokho kwendlela leyo isimura mixer duranga rumela vele ka 0712659860. Ungathola futhi sikongomisa lokho rena studio seso ka skela kukhanga rikona ungathrisa email ya sithole BM at sabc.co.za kumbe utrisa DM ya @phaphamafm kumbe ka Facebook un inbox a DJ Soul Crusher. Lisimura kwa rena shikhaba landze ka rona shikhaba njino ala bulovini. Zanda za kuza kwa Africa. Emalongari Bratato kusuka Bushbuck Ridge. Ambi kwini Bushbuck Ridge ingato kulela ke nalo uma Bushbuck Ridge. Rishin brame.
Ifa na uma Bushbuck Ridge.
Oh, hile ntaveni le.
A Bushbuck Ridge.
Oh, kasi kwini Bushbuck Ridge. Loko unza, lega Slinda.
Slinda kwini.
Hile ntaveni.
A Green Valley.
Yeah.
Bushbuck Ridge.
Loko kanzenza wale ya kwini la.
Bushbuck Ridge loko unza. Loko ta hile Akon Hook, ufamba ya R40, iloko uunze Dwarf Slope.
Dwarf Slope, hee. Uunze molo leo kanzia.
Ya.
Hee, na kubon.
Hile Bushbuck Ridge kela.
Ya.
Hiko Bushbuck Ridge.
Oh.
Misika kubula tlara na le mkutu mukele Bushbuck Ridge.
Maranu fungo loko, welcome to Bushbuck Ridge. Ubona le?
Mubona ku.
Loko ingasuka Akon Hook.
Welcome to Bushbuck Ridge.
Bushbuck Ridge, ya. Nuna shifani suchako wa nerena kolano, watunzuka. Kuna mfungo mwana kwamba Bushbuck.
Kumbanda Steve. Akakuja. Na kuendla vuti olore. Na kuyetlela. Ii ni shankoka.
Nkwazo.
Okay. Ivi eruwa ini. Okay.
Yeah.
Oh, imani suveka so. Akakuja.
Yeah.
Na kuendla vuti olore. Na kuyetlela. Ii ni uvo naka ushi endla kuyamzwa.
Mina
ni kucha
mina
ekuwe kucha
ja ya
uja kuyanza
ni dya kutlwa leswi nwa zwimbira ena no uwi bratwa mani dingofu maradio mara ano kushisa watwa ani dingofu so kwa samabana ni dya mpfuka ri kare drasus Lembro hela ra mbili. Ha ni dingo pusha.
Oh ya ene mpela.
Na ta
suka suka mwalo. Anda ta kwini.
Ina.
Yo yo sha sakuda.
Anda fuka ni kushave we.
Ishave sakuda.
Okay, ay gene ni magene ya kwa 17 ta match na mhlo wena mwingser wa mina ku amkela eka siku le ro sa seka ra mhlanu ba ivakeri le vanwa mabinzi ka ndongono kwa
ha.
A cancer snene.
Eh ha ba wa ba ibise boko na.
A cancer snene wa tiba. Yeah. Kambe mhaka ya kona eka siku ra namuntlha hi siku le ri ku khutazwa ka ku yetlela. Namuntlha I World Sleep Day. Bari ku yetlela swina nkoka eka rihanyo ra hina. Swiringana hi nkoka swiringana na ku dya na ku endla vutiolori. Loko ku ri ku u tshama khutazwa ku endla vutiolori swa ku tava ka xiyimo xa kahle xa rihanyo. Namuntlha u khutazwa ku yetlela. Wa ta yetlela u ta va right.
Wa swi ta records. Ku kamba ba vusekile records. Oh, okay.
Ni man records.
Lwayi wa mutlhari ya siku.
No, okay. Yeah, loko langutane na siku ra tika loko mundzuku wa kona, swi la ku wisa kahle. Hey mundzuku na siku ro leha mona hatla ni ya wisa. Lava va swi tivaka va endla tano. U tlhe u suka u dye breakfast. Hayi u ta vuswibini. So namuntlha hi khutaziwa hi ku yetlela wa tiva va ri hi mhaka ku yetlela swi tikomba swi nga ri ntirho ngopfu hi nga swi teki for granted. Swi kahle ngopfu ka rihanyo ra hina. So hey ene yi ta ku ri ra vuntlhanu. Hey, I etleleni.
Allah.
Afrika tsoka mkhumele no no kosa seke ka sikura namuntla. Kamba yetleleni hi nkarhi wa ku yetlela.
Hi
nga vofamba hi yetlela yetlela.
Mina hi mina DJ Brian loko yetlela yetlela Connizer va exer.
Lwa khuta so ku yetlela. Connizer. A yetleleni bar swi kahle ka rihanyo ra hina swi fana swi hi nkoka swa ringana na kudya na ku endla vutiolori. A hi tikarateleni ku va hi kuma nkarhi wa ku wisa ha swi tiva swa ku yetlela swa kana. Ha ku yetlela swi kana ngopfu Brian mina kamba hi tikarateleni ku va hi endla nkarhi siku rin'wana ku a hi wiseni swa ku miri wa hina u tlhela u pfuka u ri na matimba lamantshwa. Rixini Afrika-Dzonga.
Kaiseka emagondzweni mixodo na DJ Soul Crusha.
FOA's gonna kuna noka loko meri N1 South Gale will have Nicole Drive exit loko meri nas one my romela at ngana traffic at DJ Soul Crusha hashtag AM traffic.
tla go makata mtsanga la ndlela nga ri khala tsela futhi minyikana maka mashila ku na imse ku ka sokona monhla kambe hila
awara tinaru handle ka nkavanyeto Phaphama DJ Brian Connizer na DJ Soul Crusher
kambe ngare okay yo dubula ku bata bata ndlela yi ka xibo xa le siridio ka tirisa xisona bra mina ka lembe ximali Phaphama ka songa ranga xifundo xa Mpumalanga 17th March 2023 ka ske Mpumalanga ranga kona ndlela 1 Mpombela 1827 ka ske Emil 1224 emalahleni 1126 standard 10 1325 ka ske Kuza 1830 ka ske Bushbuck Ridge 1626 ka ske Sekunda ile ka 1325 ku kamba ko hore na xifundo xa Mpumalanga handle ka ka ske Kuza vhela ai bonle Mpopona yo yimse ku yini aka sokora namuntu ku kamba ko isa ka tinwana tindawo hi vona kona Mpal Polokwane ranga kona 1328 ko ri ile ka ske Phalaborwa 1931 Kaskazanin 1629, Rata Isa Dambule Musina 1731, Le Parale, Rata Isa 1932, Mukopani 1529, Chirambam Tare 1629, Giani 1931, Makado 1727, Kaske Tarazimbi 1531, Tuandula 1728, All Day 1732, Kaske Mukopong 1629, Fetahomu Taramoto 1630, Dendron 1629, Muleji 1528, Aikautego Boko Pitori 1429, Johannesburg, Yorili Vele 1326, Seferi and Heng 1327, Tembisa 1326, Sivatan and Soweto 1326, like Fundan, Shan Northwest, Tag Dorobiga 1430, Pochatrum 1429, Mahikeng 1530, Rustenburg 1329, Fry Beckley 1732, Les Mashagas Ranamonta, Younger Vumtus, Logramtan, Yabasta Paul Gambia and Tokomakale Kumbaka, Timakatam Tango Brand, Kumelagas Ranamonta.
Ava Vitanga Munu Gusuka Chief.
Okay.
Mudzabera anga na vatlangi
hi
wabani hi loko va languta ku imana nga yimela ka tiko eka mitlangu leya va nga ta
hava loyi anga yimisa voko
ku hava loyi va nga n'wi vona va vo nchumu coach wa Bafana Bafana a va voni munhu le ka Kaizer Chiefs hi vulavula hi Kaizer Chiefs hi mhaka ku matimu ya tiko ra hina i ku Kaizer Chiefs i xipani lexikulukumba Orlando Pirates i xipani lexikulukumba ni vula matimu sweswi ya u langutela ku at least ku ku ri na vatlangi lava humaka eka swipani sweswo kambe hi vona 8 va suka eka swipani xa Mamelodi Sundowns nhlokomhaka ya hina eka siku ra namuntlha kambe hi veke njhani nhlokomhaka leyiwani hi ri Mudzabera Bafana Bafana u tivise xipani lexi nga taleriwa hi vatlangi va Mamelodi Sundowns 8 kusuka eka 23 liya 8 va suka eka Mamelodi Sundowns so swi nga va swi vula swaku la tikweni xipani lexikulukumba se i Mamelodi Sundowns
ya rumelar voice note 071-265-9860.
So it's quite a rough neighborhood, and for me growing up there was, it formed my character, so... You know, you have kids bullying you. You have to stand up for yourself. And I was so focused just playing soccer all the time. And for me, that was the only thing that kept me busy. And as a kid, you know, you have that passion just to stay away from all the trouble. Mm. You just focus on one thing, and that's going about kicking a ball with your friends. And yeah, that's how, you know, coming from that, it's made me the person I am today.
Mm-hmm. Steven Pienaar. Oh yeah.
Wow.
E loko bang butso kuna ukule njani ka ndawu langa kuleka yona vele Cape Town le a tsatsa makasa Westbury in da yimunya ne ya ku bayi na matsolonga swine ngo pfuma ka swidzidziharisi na hinkwaswo swa kambe u hume njani u phohla u hetelela u vanyile tle banga makamisa vha hinkwayo.
Okay.
A swi mbendela le.
Yeah. 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 Because you go eka siku ra namuntlha e siku leri a nga tswariwa hi rona a ku ri ti 17 ta March lembe ra 1982 loko a velekiwa namuntlha se i na 41 ya malembe he ni vona kun'wanyana va vulavula hi muholo wa yena u hlamuseriwa hi tipondo ya hi lembe ra 2012 va ri salari ya yena a ri kolomu ya ka 3.12 million Great Britain pounds. 3.12 muholo vona a n'wi tlangela Stephen Pina eka siku ra namuntlha hi mpela u le ka matimu ya ntlangu wa bolo wa Afrika-Dzonga
nene bra mina u tlanga vana a va mukapteni wa xipano xa Bafanabafana hala tlhelo Phaphama
Fridays ni swi vona kambe hikwalaho ka ku va ni nga ha swi tsundzuki ni loloha ku swi vula hikwalaha swi tsundzuki nkarhi wa kona mara na swi vona swi vulavuriwile sweswo hi yena hi swona sweswo bra mina vito ra rin'wanyana hi ya Jerome
okay even tsundzuka Jerome Nhlalala Brothers Phaphama Afrika-Dzonga matima ya nga wela Afrika-Dzonga malembe ndzhaku leni hi lo kuma leswi
never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another.
So from Belana, but I mean, I go and choose from Belana, so I'm going to make from Belana, Makaya, to Korea, Africa song. Yep.
A ku nga ri migingiriko ya vona nkulukumba Nelson Mandela hi nkarhi wa kona kambe leswi swi endlaka leswaku hi ku twisa leswiya a ku ri mhaka ya ku a ku ri loko se swi tikomba ingaku Afrika-Dzonga ri sungune ku cinca president wa Afrika-Dzonga hi nkarhi wa kona a ku ri FW de Klerk ya ivi ku va na referendum ya kona a vutisa lavo vanhlonge yo basa ya laha Afrika-Dzonga a ku andri ma swi tsundzuka va Nelson Mandela va hume ekhotsweni hi 1990 mihlangano leyi ya tipolitiki ki yi ku herisiwa swiriso leswi swi ri kona henhla ka yona Afrika-Dzonga ri sungula ku tikomba ri ri eku cinceni ivi hi 1992 FW de Klerk a humesa referendum a vutisa va ka vo lava ku fana na yena a ku ma swi seketela swa ku hi herisa xihlawuhlawu laha Afrika-Dzonga se hi va na mafumelo lawa hinkwerhu hi ringanaka na eka referendum ya kona 68.7% ya valungu ba hlamula ku ina Afrika-Dzonga a ri cinci sekutani maendlelo ya xihlawuhlawu a ya laveki se ri tekiwa siku leri 117 ta March ri siku leri ku nga hela xihlawuhlawu eAfrika-Dzonga hikusa swi tikomba ku vo basa va seketela migingiriko ya FW de Klerk ya ku cinca
Phaphama Afrika-Dzonga hiswo sweswo unforgettable.
Wa nga ka ku vulavula hi yena akuri.
Hayi vulavula hi mwana wa yena.
Kumbe san a hi vulavula na hi ku lova ka vona. Hi mhaka ku va lova hi ti 15 ta February.
Oh yeah. Ya mhaka zwo.
That's what you are.
Oh yeah.
Unforgettable. Though near or far.
Esi leri va nga tswariwa hi rona nkulukumba Nathaniel Adams Coles ya kambe stage name xa vona vo tivitana Nat King Cole ya Nathaniel Adams Coles a ku ri ti 17 ta March 1919 va ve va hundza emisaveni va ri na 45 ya malembe hi ti 15 ta February 1965 handle ka ku va va yimbelele vuyimbeleri ntsena va dume hi mhaka ya ku a va lwisana na maendlelo ya ku va vanhu va hlawuriwa hi nhlonge swinene hi nkarhi wolowo wa 45 ya malembe ya ku hanya ka vona va siye matimu yo fuwa swinene loko swi ta ka ku lwisana na ku a ku vi na ku ringanana va hundze emisaveni endzhaku ka ku xanisiwa hi ifukuzani ya mahawu kambe ha ri na vuyimbeleri bya vona i ti 17 ta March namuntlha siku leri ya le kaya hi nga na tibedele letiya timbirhi DJ Brian
kambe
ya so sis Ruth happy birthday ka wena ngomasa hayi xa xi se cinca xa ha ri sweswiya swi nga tsutsumisa swona ti-comrades letiya ta ku tlula 10 xi nga ti tsutsuma ya xi ti heta hinkwato ya happy birthday Chajima ngofu. Yeah. Andle ka swona chairperson. Andri hombuta na chairman.
Chairman.
Yeah, chairman. Mashaba.
Oh man. Se ndzi kota na hi ti birthday event.
Mitatsunzuka kwa kuri karlo ya ya fika COVID. Loko kuva na swa kutala swa leswi nga va swi cinca-cinca. A hi va na ntlhanu wa masiku hi ri ka lockdown.
Yo, hi swa sweswo vhele. Eka e Moria, vana va khomu.
Good Friday, man.
I don't know now, Morgan Satra, and Moon Savings of Grand Tacromella voice. No,
07 1265 9860. Ah, osha mali ya 500. Bebokwana swa hlamula phone. So puka na stress lo both. Mbilu yiri gigi. I bela henhla na switwisisi ximali lexi. Swo chaviseta nje ku nga n'wi voni ku kwatini. Inkomu a mi ri na thulani mithombeli la Joni ka ku ri breakfast book.
Ivaxo Morgan Hlatswayela a yi humesiwe hi ntirho lawani yi dirayivha titiraka so a yi ri ka sleep out yona yi pfuka yi sungula ku ndlalela kahle mbedo yi ku heyi vanhu lava nga ta ku na vusopfa yi huma yi ya vutisa vatirhi va kwalaho yi ku mi giva wu le kweni la ku neka mathawulana swithawulana swi nga ta sa swi mi nuhela vusiwana
Morgan Hlatswayo a yi pfuki kahle ngopfu loyi Mangvona kore tsako u vulavula xikandeni. Va pfuke tindhawini, ha va pfuke kahle kani vhele. Vona va ti humesi na ndyangu wa vona kwalano sahaye. Va vhe va pfuka va temba pick, va yitisa ka Phaphama. La a ku na stress a ku na nchumu swilo swa khuluka. Va pfuke kahle ngopfu. Maxapasakasona.
Igwese swi ngopfu bra mina a va tekela nhlokweni lava nga tsaka siku ra namuntlha nkarhi lowu ri lava wa hina bra mina. Ei tsala.
Okay, yeah. Morgan Hlatswayo I hetlele wa tiva isa sekini. Inene unga lava ku fika uku ndo kombela ku vala hloka wena. Support. Alan Bukhari kuhlahlubile. Rodney Mabasewaleji Jones, Edward Masuluke Shlubele Saka Baloyi Given Kandambi, Adolf Ribombo, Dennis Hlungwana Sifasonke Biwa le Roti Simon Black Maluleke, Xolani Mahlawulo le Khotoni Daily, Daphne Mama Two Girls Ntswalongwa Prop community inquiry, Papa hashtag Imer Willine, Papa hashtag Godfrey Manyike, Simon Blackman Lega Ndublable, Nabulan Kamshiani, Tinyiko, na Tiny Nuker, Navangwan.
Morgan, look, Morgan, go to Shambun. Okay, Morgan, that's why. Morgan, do you fit?
Really,
in a lava.
Hey, Morgan, Unene and Utelekunene, man.
Aye, man.
Gift.
Nama. Ene mabonele ya koka shungwan shenda shaku kutrenda mudao.
Mudao wa mtangu wa Sundowns, ne?
Ye.
Ashatanga nishanga.
Ya.
Ya, ashatanga.
Maragavitu wa.
Angakona. Ah, ya, no, ene.
Se enta mle ya koka, isu wa shungu trendi saa.
Ye, ene, ye. Ene, ya, no, watanga, misali.
Ya. Utrendi saa eshoni.
Okay.
Ya. Mga hai, jeli, ye.
A trendi, ya, so mfanela.
Se, vurili kui kwa loka, ene.
Oh, yeah.
Yeah, and abita ni wile musika shpande shasha batangu ba 35. Yeah, yeah, so yungwan wala banga yendangi, banga fikele langi kikalisha shoe, tere la shpande shanga teo soka sokraton.
Mm.
Yeah, marabango nyan vare kumbiyo babisek. Marwa trenda, yeah. Itrendi sa eshe, so se eshe shwe mga hai jil, shaku, ikuwa loka ina trenda. Ku trenda na nsanta lax.
Okay.
Ku trenda na sputla.
Oh yeah.
Hi DJ Soul Crusher, DJ Brian na Connizer. Mina ni vona ngoku ha hi swona so va obvious. Sundowns kahle hle hi yona
bafana bafana ya lamzanzi kahle kahle isipho lomisa la hlobo la budget i cancel ngwana mani
aye ba hashi intiso la tikweni xipani lexi kulukumba ka nkarhi wa swiswani i Mamelodi Sundowns na Afrika hinkwayo xipani xa Mamelodi Sundowns xi le henhla too much landza xipani xa Al Ahly so Mamelodi Sundowns a swi hlamarisi va vateki vatlangi vanhongu hinkwavo va ya eka Bafana Bafana hikuva hi xona xipani lexi nga xi kulukumba ka nkarhi wa swiswani Afrika hinkwayo inkomu i Victor Ndlovu
mixurowunene DJ Brian masis Connizer kwalano DJ Soul Crush kwa kuri sizo bolos from sana fashion kwa kuspan sa standard nkar wa sizo show fashion ni yo ma kama mo mo ra ku ma tango bon show shli ku ni sa fa ma kan sa show a swinge chinji ku span xikolo i chiefs na pirates and standard ya thoma ri lindza ku ni ta thoma sa ri xikolo ku ba ku swi pa sa down yo wa fashion ni a shtike ni lele ale
another one DJ Khaled, Haya. DJ Khaled. Nipsey Hussle, John Legend, who's going to be there.
Panangki Moshe, 0860-002-543.
0860-002-543.
This is so, Matimba. Hey, Matimba, Tarin.
Okay, I'm there, Bob Brian.
Hey, Fuki, Matimba, I'm going to say, yo, sorry, yeah, Matimba, I'm going to say,
I'm going to go to the house. 086,000 2543 number loyi brakatsumbo sweswiwani hi tokota u ri yini vhele 086,000 2543 loko ra ha munhu nkarhi na wu ri lavaw hina braminakwendlekahina a hi khandziyi endlakatona hi famba na tona okay nhlanhla lux u trendisa hi shutdown ya musumbunuko u vulavule khale a nga vulavulanga sweswo khale a sungule ku vulavula a karhi a vutisa ku hikwalaho ka yini ku langiwe ti-20 ta match hi ku ya hi yena ti-20 ta match ti langiwe hi mhaka ya ku va swi a va swi vona futhi kahle kahle yeah it komba a nga hlaseli ngopfu EFF hi ku a nga. Sputla hi vulavula hi holobye lontshwa wa gezi yena u trendisa hi watch leyi a yi bohile a ni lava ku vutisa n'we va timali ku kasi tiwatch ta n'we male muni
i
babula tani va ri watch leyi i 4 million se vaku aita vanhu vasungula ku aita endla hi 9999 kamba msirtan vanwanyani vatsakisiwa hi ku va vona inga ku una kungu ra ku heta load shedding swinwana leswi vulavuriwaka ku ri karhi ku langutiwa vanwanani va vulavula hi ku hayi ha ngutsutsuka phela munhu loyi wani ari meyara la city of tshwane leswi anga swisiya hi leswi ane vhele swinwana swinga swina matlhelo mambiri ya mara watch imane munhu wa tshe ya we DJ
bana tsope tsope bile mina
ndivula leyi u iveka ka ka safe
ruwete
iso misa mi kem tsha ku iboa
Connizer is so sick
Pimelo. Listen, Ningini Saka Africa. Eka Phaphama.
Eka sukura namuza vele siku mongu Afrika zonga ingeni li vele kashi ingeni shuwa lishakwa sakuri vaya Ningini Afrika ima kasakuri. Makashi tarekele shia baramina yingine maungunis nungu vile shia kungu adava Economic Freedom Fighters. Nibula bonava EFF. Nibula bonava EFF. Nibula bonava kuri. Kuna sko usko shisoba na vele kata ku president. Basuka shitulwini. Sunga soko na bakula waka gezi na mkwa shisoba. Tsemba shitiba. Seke. Shituri makasakuri. Ba Film and Publication Board. Ba tsale papila. Ba rukongo misaka Twitter. La ba hlamusaka makasa ku ri leswi swa ku chaviseta vanhu ku ri lava nga ta vambala ti uniform va tirhi maphorisa na hinkwaswo na vana va xikolo hinkwaswo leswiyani va ta va karhi va tekeriwa nhluko va tekeriwa magoza ya vukarhi va ta hlaseriwa loko vo tikuma va nga nghenelangi kumbe va hoxa xandla etimhakeni to va va nghenela xitreke lexiwani se ba FBP Film and Publication Board ba ri va tsalele papila hi makasa ku na video leyi kombaka un'wana loyi a nge yena hi yena xirho xa EFF la ya vulaka mhakamaka muxaka wolowo video ya kona yi hangalaka swinene ngopfu vanhu va sundza ku n'wi vula ku munhu loyi wana vilava laha ka Afrika-Dzonga a huma hi mhaka ya leswi a vulavurisaka xiswona u twa laha u nga humaka ka makhelo wa na Zimbabwe hi ndlela yeleyo se va ku ri no mhaka ya video leyi nga hangalaka ku hangalaka ka yona ku le ku xungeteni ka mhaka ya vutomi bya vanhu hi ndlela leyi va kombele leswaku ri va Twitter va teka video yeleyo ba yi humesa va ri va yimele nhlamulo kusuka sweswiwani khale na khale wa tiva a hi rhandza na mina na wena ivi jikijiki swijika ti khamera seni cameraman a na ha ri teka a na ha yimi mahlweni ka khamera se kutani ku gara ni ku gara a hi rhandzana se ni ta ndla yini mali ya hina yi hlengeleta manjheni a ya ha landziki A ku lexi nga xona wa tiva vanhu ku ta zira ehe ku gara ne ku gara muzika ya Afrika ku suka Zimbabwe makadi
o sikuma ra vuntlhanu rin'wana na rin'wana letiya timbirhi ta mpfumawulo wa Afrika ya lava va nga na network futhi DJ Brian va n'wi vone twina laha ka Instagram hi vula laha n'wina mi nga na network wa tamara vona ku lo sala ntsena mune timinete leswaku va wuraliya nhungu hi na Prince Benza loko hi vuya ne
oh ya
ya hi tlhela hi va na tinsimu ta ntlhanu leti nga langiwa hi vayingiseri loko ku ri ra vuntlhanu ya eka swin'wana leswi nga kona kambe sweswi
ya mastrata
Yo! Jana wena papa maungetsa.
Ya. Kana iza ulpaka.
Jeba Boris na Fishka.
Shwani bahashi. Mamelodi Sundowns hi xona xipano lexikulu na Afrika-Dzonga. Ah, Pirates na Chiefs ku sala vito ma.
Option option DJ Bryce is Connizer Jesus of Crusher angezi to call my different delivery one one was born I'm going to give ball we ball in long to win was a Spanish character was a Spanish Sundowns see I perform in the leg my level munu kwaru nkulu nkulu manje to se fika la ka performance ri vanga perform Ya teka stuli sandals kuvela yoi top up. Wow. Yoi top up ka kheza chisa ngivula le ko ngwana ngwa wa sibona ka kuna the player la. Ka wana makala. Ambral Albert Ngoveni. La midole sa zone 7 a kai chambrof.
Ya rishele ba hash na ito hloko maka. Ya shipanish kulukumbela tikweni mamlo di sandals.
and the Kenny Kuava Tanga Chiefs, Wangavitan Wang, Ashungam Billy Lizina, Takan Chase Kufana Black Leopard, Takan Chase Kufana Golden Arrows, Takan Chase Kufana Morocosalos, Unko, Menansaking Goop.
Oh, shit, my ashway now, Bakarandega, Bakutaki, and Michulo. Aye, I see Topel, Marai, Ashley Chi, Span, Shetam Shikulukumba, I'm sure Buanjan, come catch a shift, it don't have to pause, it go, Mukam,
that's a
Hey, I believe my lamb,
babe. I'm in Logu, Spanish school, look at Namde in Kataka.
Vasagate la Vasangana Vona,
okay.
Matangelo Yashona,
okay.
Kukashi. Kuka shi nga tsovi vanhu timbilu mali leyi shi nga na yona na malembe lama shi nga na wona ndutlanga nge vuli ku swalo si yi kulani
phele
ya khale swalosi hayi hayi swalosi wa yi khohlwa handle ka loko u seketela premier na malembe lama shi nga na wona ndutlanga nge vuli ku swalo si yi kulani
I'm not going to go.
Shipiko iva tlangi a
Mzaberi.
Mara kumbisani vako mara ava vonaki. Iva ko ava vonaki ava Mzaberiwi. Heya, mara ngati khometi matihlo hi mabiriviri.
In Venice anakaja vrive. Loko u sibula hi
ndlela. A matsaki sa vhang serva ina wa tivala ka ti voice note hayi wa ta mi tops.
Hayi vha nyiki futhi vrive.
Re xile ka xipane xa Phaphama. Sundowns wa xipane le xikulu. Kuba ku ri vatlangi va kona va na ntokoto wo tlanga a
Afrika.
A vuxeni muhumelerisi DJ Soul Crush na DJ Brian na Connizer. Mina pfumela xipano xikulukumba laha South Africa se yi Sundown handle vo chava sorry. I nga tikuma kahle kahle Sundown ku ri yona squad hi ri yoxe yi nga zangi lavana vatlangi van'wana swa ka titimi
tin'wanaiwa
le ka xikukwana inkomu
na le Spain ku zunga va na nkarhi bra mina vatlangi va Barcelona va ri ngopfu xipano xa Spain
so hi leswo u va WhatsApp ka group yin'we Sundowns na Barcelona
nkarhi wa kona
va le ka WhatsApp group yin'we kahle kahle Sundowns swa ka fane yi nga hatlangi na laha
tikweni
ai na ntanga
ha gongwa hi banyana a nku Brisbane na kambe
anga hi lavi
hi
ke ng foster
mate
sorry
gada mina sweswi che mara dikom loko sala tweet ya Dolph Rubo ba fit a sta ku arfa ka gella na konais la ba igizer Adolfo ore eka Chiefs abalanga nga munhu hikuva xipano xile ku akeni loko vo susa unwe vi xihodloka leswi va swi akaku ke se vona xipano xo xa yindlu leyi akiwaka hi switina
na ti-buildara wa koha a nga jahanga na ku ya ka yindlu yo tiya u tshambona bra mina ni khensini video liya
yi vonini
I'm going to go. Ma kombandlela
mahungu eka SABC ya yimele ha woshe aya vula mili etlhelo ro karhi
can see leswinene ku tsayiriwa nkarhi tinhlokomhaka ta mahungu avuxeni. Nhlangano wa FEDUSA wu tshemba leswaku mfumo wu ta angula namuntlha swikoxo swa vona swa muholo, maphorisa ya lulamisela machi wa musumbunuko wa vandla ra AFF, swirho swa ANC swi macha eka masipala wa Tshwane. Mahungu xitalo hi awara ya nkaye.
Hlayiseka emagondzweni, mixodo na DJ Soul Krasha.
Emma Gonzani Michelle Renberg and Limba Lokomiri Malbonga Drive is bound the Oxford Road, Lokomiri N12 is bound, Lokomgesefkale Savior Street in the Lashin and Lokamin Tekil, Ekokalaka Mova Longa Ima Melville, Kunakuno Kalebias Noja Drive is bound Kuele Ajudith Road, Lokomiri Park Town, Kunan Limba Lokomiri M1 Northbound Kuele Oxford Road Exit, Melville, Nakonakunakuno Noka, Ekokalaka and Limba Longa Kona, Jimiston, Kunango, Zilokomer N3 North, Lokomgesefkale IM2, Halden Ace Interchange, Kunakuno Noka Kuskale N12, Lokomiri N3 South. Found kusina le Van Buren Road in the line quite flickily cambe, Conan Timbano, Locomer Ajemiston, Conaconoca, Locomer N3 North, Locomesifica, Bedford View, Conaconoca, Locomerina Matalale N3, Southbound, Locomingesifica, Afan Buren Road, Ecola Casso, Conan Timbano, Cassi, Locomerle Thatchfield, Naconaconoca, Ecola Gangoslinga, Conale N14 North, Locomesifica, N1 Brackfontein Interchange, Locomeri Amateloyale. Midrand, Allendale Road, Clip Town, Miringeta Kwampapala taking the lane quad. Kasa Jamestown, Kunakunanoka, Lokomer N12 East, Loko Mary Matelale, Elens Interchange, Lokomer Nasuan, Mirumela, Etnana Traffic, DJs Okrasha, oh, Mirumela Kanonoka, Command Lela, Facebook, Instagram, hashtag PM Traffic.
I try. I forgot that
I'm a no, pull up, Anna, Lavana, I'm Prince Barman, Prince Benz.
Ah, no, Prince Benz, I love.
I remember.
So we love it.
I'm not. Twitter, ya Soul Crush, inbox, yeah. DM, kumbe ka Phaphama, kumbe ka dirisa email, ya Stole BM, SABC.
Ene mirumela, wa tiba.
Mirumela, wa tiba. Mi tata mi yenda ku ikapa kapa, yenda tuku inda yi.
Mi yiseka ku hela ka feedback, serva hina, yisa nguina, yisa kanjani. Ya, rumela, urukusa rumela wanjani, nakambe brand.
Leka Twitter, fele, wangat kumbisa ka DM, va rumela nombore, endela yi kota kusanga sana bona, endela leka Stole BM, SABC, do studio zere, leka email, kasike ka Twitter, fele, wangat dirisa na ya Phaphama. Hambi ya DJ Soul Crush, hambi na ina vanga tirhisa brand DJ brand records and economy kate ku endlela leyo ba rumela kambe sweswi a hi tu lava nga langa va rini ka siku ra namuntlha a hi suki vuthu
tantlhanu hi ra vuntlhanu ro sungula hi ra
Victor Ndlovu kusuka a Diploof hashtag tantlhanu hi ra vuntlhanu ni kombela risimu ra Costa Teach
ukwe dyeni wayi dlekoti
I got a good one, but they'll out yellow and brave.
Ah, why, Connizer? Why, Zicotti?
Come on, good yellow and brave. Zicotti, the Phaphama for Soccer 9.4. Don't care, Licky Licky. Zicotti, the Simba Manga alone, Jajan, Kuska Gumbanga, Skip Rocket, Bumper, the Simba Manga Spuel, Zinjiva, Kuska Johannesburg, and Big Queen, King of Kola, Johannesburg, WHP, Utaka, and a fellow music and light, the Simba Kobura Manga, Sanguini, Siki, Zikusuka, Kashkukwan, aka The World Is Yours. Sibrabongani ngobeni la ngakubela ri layana Project Grand Kaske Costa Teach. Yana na AKA la kasimelani Costa Teach. Una Ricky Ricky kasimelani Rankala gatha. Isibona lawa yamangora na Victor Ndlovu kusuka Deep Blue. Van laba hinkwavo nga vatanga na mutabira mina. Har na bona. Hinkwavo ka wena. Yo, wa swi tsako. Hinkhanu ka to.
Yo.
Yo. Ele go tswisa gore ya no ela tekeru ini mfete.
Yeah.
Hinkwabo ka go.
Ndiro go tsunzuka mana na Gloria Bosman.
Oh yeah.
Oh
yeah.
Yeah, loko ha re ka makele Dan Bramina I fambi.
I fambi Bramina.
Nda tantrwe ni msumbinu.
U nda 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 u ta Bramina. Bramina ntra kula na ngwana na vile ka sungwana se ndla ka ba re Obris Nyola mungiti vata ni Mr. Airtime I bede na sukura na montla Mr. Airtime. Vana sukura kahle vetwa ingisela Phaphama o hala ya ni hala ti mine ni kambe kwinkwala.
Ala Brads.
Ya Brad. Ustime njani?
Timaini tanduma tikwala.
Ene ko ala tanga tsuzuka wena. Gena la Brad. You peace love and happiness. DJ so crush. Eh sasima
skona so landzela ukona ngonyango kuitisela sona ukona kwa la studio khala tsikina kar akara tiphina etinsimu tanthana. Ira vuthana.
Yebonga sithole ikhesile ne.
E palavulwa wood spread gravel nale akonhu
isiwe eka 92.0 FM
mungana lonene FM makombandlela.